Ngiyanibingelela igama lami ngimphumlile wakankwana ngibize kuyajola 99 ngoba ngifuna ukufinda out ukuthi i-boyfriend yami iyangijolela na noma njani because lately ziningi izinto azenzayo esikhombisa ukuthi khona into ayenzayo so yeah ngifuna ukwazi lokho.
You're the matters to me, my baby, now please. I know I said I lied, I know I know the matters to me. You got what I need. I know I said I lied, I know I done a lot, baby. You got what I need, that matters to me. My baby, ooh, ooh, ooh. You got what I need, that matters to me.
What up, bafowethu, it's your boy Usmazi. Back again with another video, rooftop. Siyabona ukuthi ubani upisi nobani kanti umuntu kabani uyajola 99 bafethu. Ngiphalelwe kada, ngiphalelwe uphumla. Siraya Carolina uthini lo muntu uthi sisize sizomsiza kadana outlook akali understand ukuthi kwenzakalani manje ayibo into enjalo so ngithini asihlanganeni no sister simuzu story sakhe ukuthi uthini ukhala ngani kanti simsiza kanjani rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kabani sister sacela usondele unjani sisters ngishap mfethu ngiyabona ubusiness uyakhala la kuma WhatsApp sengifikile nangu Smaz uthini mfethu uthi kwenzakalani lo mjita wenzani
Isinethi seziningi izinto azenzayo so angizwisisi namvele ukuthi wenzani that's why ngibizengithi
sure.
Ngazi ukuthi wenzani
okay.
Kona ikhona vele into ayenzayo
ngiyakuzwa
akusafani nakudala
so isikhathi singakanani nina noyithu and try
it's been 2 years
ne hayi ngiyakuzwa mawufike la kimi ufike ekugcineni yabo cousini rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kwabani ayibo into enjalo so manje ngizohamba ngiyoshaya ini investigation ushoshosho ukuthi lo muntu lo ufuna ukum expose
Ayi, ngisho.
Mangabe usho kanjalo ke sister, mina thi ngihambe ngiyoba busy ngani nge-investigation. Mangibuya kuwe ngizobuya ne-information ikhombise ukuthi lo muntu lo busy ngani ne-sisters.
Okay,
thank you ke. Ekusebe bafethu nizweleke uphumla uyakhala bafethu uthini uthi ufuna ukum-expose lo muntu lana bafethu. Ngithini? Asibayeni sishaye esidume ngazo bafethu. Rooftop, siyabona ukuthi ubani ubusy nobani kanti umuntu kabani. It's your boy Usmazi. Make sure to like and subscribe on this show bafethu. Thank you.
Yeah, hey, hey, I need to say it, I need to thank you, I need to thank you a lot, hey, I need to tell everybody, my nigga, I love you a lot. You are my baby, you are my boo, are you my forever or not? Hey, the way that I'm feeling inside, you blowing my thoughts, my mind, my night. By my time tonight, hey, when I look shot the car. Oh mama, gandalong ekjela ke wena ngiyakuthanda ma. Mani ngiyakuthanda na, ey. Wena uzushada cha, ey. Ukhiri ke Smazi ngiyakushela ke lona ngiyamthanda ma. Ukhiri ke Smazi ngiyakushela ke lona ngiyamthanda ma. Jana yo wami ngiyakushela ke lona ngiyakujela bo. Ey, all of my bitches are pretty, we kill the jailer low. Ay, she's pretty excited now. Nick chilla, get born on pole. She put me on never do. Don't I get chilla, I choose. Unka a phone in a blue. Don't I them 10 and a 2. Don't I get chilla, I choose. Man, I just jump in a pool. Don't I jump in a pool. Don't I get chilla, she roll. Jana, she roll. When it comes to a lot of dudes, I got a phone again, no. Oh. She got no team, oh. I got no friends, oh. We jump in a pool. Yeah, we together, we jump in a jet, oh. We got no team, she got no friends. We jump in the jeep, we too hot, nigga. We oh oh oh. She got no team, oh. I got no friends, oh. We jump in a pool, yeah, we together, we jump in the jeep.
Sebo kutsi manje silahlekelwe na imike, mara that won't stop us. Sesiphethe sister la sister Ukraine. Hayi, ku-right ke ma right mfethu njengoba ngikubizele ngapha ngasematshwaleni inkosi yami lo muntu wakho ungalayo ayibo into enjalo.
So ngifuna ukukhombisana information yabo lo mchita wakho ngathi uhamba nama chair ayi 2 ang understand ukuthi kwenzakalani la ugcine nini ukumbona wena
ngicina kubana izolo
yeah nguye lo
uhamba athi uzobuya zanka savuye
ne nguye ke lona sister Rufa yana ama chair ayi 2 so uthini ufuna ukubuyela endlini yolala or ufuna ukuzibonela singene laphakathi
Hayi
singene ngaphakathi. Hayi sister ungaphuma ngapha. Ebafethu siyabalanda laphakathi manje. Mike or no Mike bafethu kuyashuba manje. Cameraman asambe let's do the most bafethu. Asibaye. Akhona laphakathi labantu. Sister Nanga umuntu wakhe embona nawe. Angazi ukuthi into enziwani ke le.
Eh noma baby ima.
Ufunani la?
Ima ngitshela.
Kwenzakalani hey esembona. Ekusembethe akusimuntu wakhe. Akusimuntu wakhe lo.
Kwenzakalani
lana sister.
Ufumana nalo.
Sister ngibani kamalaka sister. Mfethu igama ngusimazi mina wena ngibani igama
mina igama lami nguphamela ngibani bese
umazi njani lo mjita umazi njani uyini nalo mjita wena
sesithandana
no two nithandana no mjita wani nashera no two
uthi ndoda yami
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Camera. Whoa, mfowethu yini wenze njani manje? Mfowethu uthakasakufuni lo chair, uthakasakufuni uyavaya manje.
Ngingamcabangeli.
Uyano. Uma khona sakho, nazi ithando zakho usho mithenjana nabo wena. Bese nazi ithando zakho.
Ma, angisho ngizonichazela,
manje ngicela ukukhuluma nawe. Uthakasakufuni.
Imani.
Maye nina nthini niyamfuna lo mjidi?
Umuntu wethu,
Mfowethu bathi bakufuna labantwana boyithu. Boyithu ekseba fethu umjita ushanga 3 wabafazi mina ngazi ukuthi senze njalo ushanga 3 2 in 1 ushanga stufuza na 2 yabo short mina ngazi ukuthi sithini le ndaba athi sizwe bona bafo athi ngikhulume nawe side njami cameraman mfethu angitshele mfethu unabafazi abayi 3 uyi 1
shuthi kahle yabo lo le imedi lami yabo
sure
ngisanana naye vele yabo labantwana laba shuthi ngithena ngidibana nabo ngoba ngise from a town sakhuluma into lezwakalayo ezifu
Yeah.
Lo, mesma kuluma ukuthi sizothandana.
Understand.
Lo mengikhuluma naye vele ngimshelile sasazwana
ngakhe.
Ngabuye ngakhuluma
naye ukuthi nike mfethu wena uva nobani because nanga baba. Uva nomuntu wakho.
Izolebolele phizo lebolele.
Angisho ima.
Ngisho ngakabuye ekhaya wena ngoba
izolebolele.
Bolele akusinja yazi kanjani mfethu.
Hey. I'm going to go to the house.
Indoda amadoda le indoda emzulu bafethu it's your boy rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kabani